ikulandeni kwandomvera pondiponyanso voice box mtimakhatukambira na nkhani zuli zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi ndiye pa 27 April 2024 tabweranso ndipo mboni kalindo amene akunena kuti iwo 1-2 akufuna kuwulula misomali ya 6 inches imene ndithu yakonzedwa kuti iphe zipani zotsutsa boma kuno ku Malawi makamaka chipani chija cha Democratic Progressive Party pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa kuti iwa ku MCP ngati pali munthu amene akuchita naye mantha kwambiri kuno ku Malawi pa zisankho za 2025 ndiye munthu ameneyo ndithu ndolemekezeka mtsogolo wakale Professor Arthur Peter Mutharika ndiye tikhale modzi patamanyasa voice box kuti tive kuti kodi aboni kalindo lero pa 27 April 2024 alibweretsera zotani za mene ndali zathu kuyesa kuno kwa dziko komanso kutsatsira kwa mlamulo kuno ku Malawi kukuyendera ndiye tikhale modzi
Misomali yomaliza ma 6 inches yotana ndi zipani zosusa kuno ku Malawi makamaka chipani cha DPP ine ndine Bon Kalindo the DC mwana wopsha kwambili the last man standing the pangolini amene wazunguza boma kwambili ndipo sakugona nane tulo ndipo nkhani zimene ine ndimalankhula komanso ndilankhulerero ndi nkhani zimene timapangira research si nkhani zokuti timangolankhula kuti takhuta mbwanda ayi koma this is research based ndipo zikuchokera mkatikoti makamaka kuchokera kwa anthu amene amakonda dziko ndipo ine ndizapitirira pakuima pa chilungamo mopanda mantha ndipo ndizalankhula poyimirira Malawi muziko lawo la democracy nkhani zimene nditi ndilankhulerero zili ndi inuyo azipani zosusa makamaka a DPP a UDF kuzitenga siriasi kapena osazitenga siriasi chifukwa pena zimazaoneka ngati zimakhala kuti ine ndasuta chamba kapena ndamwamowa ndajakokeni kapena iyayi mutu wanga sumayenda bwino makamakaso pochokera ku background yanga yopanga madrama muno Malawi koma ndafuna kuti ndikupaseni msomali umene womaliza umene chipani cha MCP mulamuliro wa Tonse Alliance wakonza ndi cholinga kuti athane ndi zipani zosusa pa ulendo umene wa 2025 makamaka kuti athane ndi DPP kunena mosaopa kunena mosanyumusidwa ngati kuli kandideti amene Lazarus Chakwera ndi MCP sakugona naye tulo ndipo akufuna kuti atangomva kuti wamwalira ndiye ndi uchamatchedwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndipo akamakhala mmikumano mwawo ngati kuli munthu amene sakuwagonesa tulo ndiye ndi uchamatchedwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi chifukwa chake timanena kuti kubera zisankho samabera siku lomwero siku lovota it is a process motero kuti anzathuwa anayamba kale process yawo yobera lero mama wauno ndikufuna ndisana tuluse misomali ma 6 inches amene akonzedwa kuti athane ndi chipani cha DPP ndafuna ningochita report kunena kuti zijati nkanena kapena ndikunena kuti anzano ali pa project yozala matawa mu magadgets okuti azachita intercept network izapita kutale center awo ndikumaka tembenuza mafiga ziwani kunena kuti zulo lisopano amaliza chigawo choyamba choyika 15 gadgets zimene aziyika mu mzinda walilongwe pomalizira ndi linga zitawa ndipo akumayenda ndi aini yake amatawawo kuti zizioneka ngati zinthuzi akupanga ndiwo aini yakewo zisaoneke ngati pali za chinyengo zina zilizonse ndi chifukwa chake tikamatulusa ifeyo ngati ma whistle blower sikuti timafuna kuti inu muzindipasa kanthu koma kuti amalawi mukhale well informed chifukwa chisankho cha 2025 ngati siti samala chizakhala chisankho chongoti cha ceremonyo chabe koma anthu atatakatidwa kale anthu atatitakata chifukwa mukaona language yao monga mmene ndinanenera zokuti akufuna kutuluka mboma ayi koma akufuna kupitirirabe kukhala mboma. Ndiye fusa muzizi fusa kuti kodi ma IT experts amene so anali mboni za kuchisankho mlandu wa chisankho uja kodi amene ajawo ali kuti inuyo wa Malawi ndino anthu anzeru kwambiri mwafufuze anthu amene wani maudindo amene apasidwa ndiye muzifuse kuti kodi apasiranji maudindo amenewo. You are the best judges. Ndikufuna mufufuze bunobune chikuchitika. Kodi amakra pakale panopali pa program yati yoika ma address. Kumaika ma address malo okhala anthu. Kodi program imeneyi akuyikhazika chifukwa chani? Inuyonso muzumule kwambiri a Malawi makamaka inuyo anthu osusa mufuse kuti kodi munthu okhala kuchirimba, munthu okhala kunchenga utuwa amene wangopanga renti nyumba ya munthu mungampase address nanga akasamukapo kuzomba kumene aliko akasamukako address yoweza khala ya ndani. Kodi ntukula pa khomo amene waphekai amene ena akumalandira ma 900,000 ena ma 1 million ena ma 150 anthu osafunikawo kodi ntukula pa khomo ameneyi akumamupereka bwanji sakumatenga ma ID ya anthu. Kodi ma ID wakumapanga nao chani? Kubera zisangu habari, it is a process. Mukagona, muzapeza kuti zinthu zanu zabedwa. Nanga fetereza uyuyu wapu sisidwa ndi a Malawi. A Malawi wapu sisidwa kuzera ku MCP Tonse Alliance. Kodi fetereza amenei, akamaendera ndikumale mbera muja, akumapanga chani. Izi ndi zina zimene mukuenera kuti muziziwe. Koma mwina nkhani ya lero tabwera kuti tizakambirane kwambiri misomali ma 6 inches amene akonzedwa kuti athane ndi chipani cha DPP. A Malawi ziwanizi kunena kuti MCP si kugona ndipo pakale panopa ikuyangana yangana ma sources andalama kuti awachite stifo kumene kumapezera DPP ndalama. Chifukwa akuganiza kunena kuti kuli akulu wokwanira atatu ena mayo awiri anagwira ntchito ku Reserve Bank mmozi mayo anali minister ndipo akuganiza wa finance ndipo akuganiza kuti anthu amene wawo a DPP ali ndi 4.7 billion Malawi kwacha imene ali konzekera kuti apange zisankho za 2025 ndipo MCP kuzera kwa anthu wawo amene ena onso ndi ma expert akufufuza kuti kodi 4.7 billion imene ili pati. Iyi ni njira yoyamba imene ayikonza kuti athane ndi DPP poichita disable kuti airande ndalama imene. Ndi chifukwa chake mwaona pakati apo kwa mangidwa anthu ena ake ndipo koti lapeza osalakwa. Komanso aitengera nkhani ya munthu wina amene anali minister wa finance kale kalero aitengeranso kawiri ku koti akufuna funa njira akuganiza ngati anthu amenewa ndi amene akusunga 4.7 billion. Uutu ndi ulendo opita kuja kumatchedwa kuti ku 2025 zisankho za 2025. Choncho inu a DPP musamale kwambiri chifukwa akufuna ayang'ane njira zokuti akuchitire ni punish. Komanso pakati apo munaona inuyo anthu ena andale atamangidwa. Atamangidwa pankhani zosiyana siyana za corruption ndi zina. Koma anthu amenewo anatulusidwa anachitidwa pardon. Mwina ena pardon imeneja munango iyang'ana pamwamba. Koma pado ni meneja inali pado ni osakhala wambai. Muka haya ngana anthu amene aja ena mwaiwo ndi amene anayambisa nao chipani cha DPP. Ndipo agreement yao inali onena kuti tikakuchita ni pado ni. Inuyo limozi ndi anzanu. Ena mwaiwo ndi ma ministers ali mu MCP momo. Ena mwaiwo ndi ali mu Tonse Alliance momo ngati ma partners. anthu aja anachita ligrupu ndikukapangana kuti apite kwa Registrar of Political Parties kuti akachite register chipani cha DPP pochita kiremu kuti chipanicho ainyake ndi iwowo ndipo akufuna kuti apange register. Iyi ndi plani imene ikukanga ti kuvuta vuta chifukwa mmozi wa alliance partner ananena kuti zimenezi kuti ziteke mundipase 8 cabinet posts. Ndiye zikuoneka kuti achakwera akudumpha dumpha sakufuna kupereka 8 cabinet posts. Ndiye mmozi mwa alliance partnerayo akukhala ngati sakufuna sakuperekapo chidwi chokuti akapite kuja kumatchedwa kuti ku Registrar of Political Parties kuti akachite deregister chipani chimeneji cha DPP. Imene ni njira ina imene aikonza komano ilibe mpaipiraini akuthamanga thamangabe kuti akaone kuti apanga bwanji. Ndi chifukwa chake mwina amene mmaona patali mukhoza kuona kuti posachera paboma lalengeza kunena kuti lachita appoint Registrar of Political Parties koma sana ulule kuti ma interviews anaikachitika kuti ndipo mudziwe kunena kuti munthu amene akapita ku parliament akamuvomereza chifukwa ndizokonza kale. So kairi kunena kuti ku parliament ko committee imene imaona za anthu amene wawa kuli munthu ina amene anamugula kale IMCP wo amene ndi chairman ndipo sizingatheke kuti munthu uyu akale phere. Cholinga chawo ndichonena kuti azi apange plani yokonza chipani chimene avomereze andipo anachivomereza kale kumpoto chipani choyamba. Chipani choyamba chimenechi anachivomereza kale ndipo ndichakumpoto cholinga chizagawe mavoti akumpoto. Ndipo chipanichi chinachita nawo participate masankho amene aberedwa posachedwa pompanowa. Komanso akonzaso plani ina kuzera kwa Registrar of Political Parties amene iyi apangaso register chipani china ku Southern Region. Ndipo cholinga cha chipani chimene chichi ndikuti swachite disturb mavoti aku Southern Region. Iniyo tangoganizani chipani tikuti tichichite register a Malawi zimatenga ndithu masiku masiku koma chipani chimene chatuluka chichachichitwa register ku Southern Region chimene chichi changotenga masiku mwina less than 2 months chifukwa maenera munthu muteke masignatures mu district ina iliyonse 100 komaso mophatikiza ndi ma IDs anthu aoneke kuti ndiovota koma fuso ndironena kuti kodi nthawi yomweyi imene anthu ajana chosedwa mu Japan isana kwane mezi iwiri komaso anthu amakakamira maudindo ku parliament azingatheke kukapanga legislature Japan. Komaso nchito ina ya Registrar of Political Parties ndikuonesesa kuti zipani zisamakhale zofana machisanzi machisanzo mauonena kuti mwene ukozaso kuwanena kuti nemwe muchinyininga koma mukaona zipani zimene za akuzichita register IMCP wa kuzera kwa Registrar of Political Parties ndizofana natu ndizofana na ma abbreviation yake ngakhale kuti mau ake ndiosiyana meaning yake koma mukatenga ma abbreviation iyo muayangane ndiofana natu. Ndipo ine ndimakumbukira nthawi ya Bakiri Muluzi komaso Bingu wa Mutalika Registrar of Political Parties anakanapo zipani ngati chachimatchedwa chanda kunawo kwa chipani china chotchedwa kuti New Dawn for Africa anda atapita kuti National Democratic Alliance atapita kuti akachite register chawo anapeza kulinda ina kale zipani zofanana ndipo zipani sama zilola kuti zizifana ngakhale olokalala olomaujeni zizindikiro zawo samafuna koma zipani izi zabadwa zulozi ena mwaiwa president agent ya chair president tikukakhala chair wa committee ya board koma ku Malawi ndikokoma kumalawi ndikokomakopya ndipo siku la malawi timpemphe mulungu lisazathe iyayi chifukwa madrama ndiye aliko ndiye kumadabwa kuti kodi lejistrayo maganizo ache ndiotani popereka certificate ya chipanichi koma chikufanana ndi mwachisanzo mmene ili ngati DPP muyang'ane muzitengera pa DPP nde mutenge chipani chimene chabadwacho munthu wa kumuzi sakasokonekezeka povota ndi akufuna kuti asokoneze kavotedwe ka ku Southern Region, Northern Region nicholinga kuti pakati panopa pa Central Region azapeze mavoti ochuluka pulasi maprogramu awo akonza obera zawo zizawayendere komanso njira ina imene akonza yothana ndi chipani cha DPP ndikugula ma MP amu DPP mo ndipo ndafuna ndinene pano mopanda mantha kunena kuti ma MP ena a DPP aku Blantyre okwanira atatu agudwa kale kuti kwangosala kuti alandire ma 1 bilioni yawo winayo ndi wamkatikati mkatikati mwa Blantyre aagula kale anthu amenewo kuzomba agulako kale mmozi kumwanza agulaso mmozi ameneyoyo ndiye ndi wachizimayi choncho kwa kumwanza amugulaso kale kuteko imeneyi ndi plani yawo choncho ife tikamanena ngati ine DC ndikamanena ndimangolankhula izi kuti anthu muzikhala awake chipani china chimene asakugona nacho tulo ndipo akuchigulira anthu ake ndi cha UDF koma kugula kwambiri ku Central Region choncho inunso wa UDF musamale kwambiri popeza AMCP sakugona akunka nagula anthu ndipo agula kale ngakhale atolankhani newspaper anagula kale atolankhani nawo aza olembalemba ka pa social media komanso ndi pa wireless anagula kale komanso anagula ma activist akugulabe mpaka lero ma activist osiyanasiyana uwu ndi ulendo wa ku 2025 koma cholinga akufuna athane ndi chipani cha DPP ndipo mukapusa inu a DPP muzapita kuja kumachedwa kumasankho opanda candidate kapenanso simuzapitako the DC mwana uwopsa kwambiri pa ulendo wanga wopita ku prison.